ntie?
Wantie.
Jo Kristo nitie?
Wantie.
Nyasaye ber?
Seche te.
Nito seche duto?
Nyasaye ber kendo mane kinde.
Erokamano. Ne Father Julius gi jodolo ma kawuono otawa ka. Joko pere we glory mantiere ka. Josiasa wetena na wageni wote wale wamekuja hapa. An bende amor biro e kanisa ka. Abiro kaka ng'ama ong'eyo ni gik moko duto kochakore gi ngima gi hawi gi nyalo wa kuom Nyasaye. Omiyo alam mane utimo kani an bende abiro mondo walem kanyakla. Kendo ka ok ne alam, ka ok ne gigi te, an bende dikoro ok an gavana. Emomiyo abiro ka, kendo abiro ni arambe watimo mane tok lemo. An gi weche matin. Amor kodu kaka jo Nyatike, kenda amor kodu kaka jo Karungu, kenda amor kodu kaka jo Migori County. Ei Nyatike kaa, togi Migori County, yane gavana maka ng'at moro pod leko ni sani, man gwe lweta ni toki nyal maya. Nyasaye kende manyalo kawe lweta ane gavana. Mana kaka maodega ni gwe lwete oki nyal maya, Nyasaye manyalo kawe. Mana kaka mar Brian, kaka mar Okeyo, kaka mar kaka mar Akungo ma wuod God Kachola, to gi kaka mar Calvins ma no, Akungo ma wuod Kaler gi Calvins ma jia God Kachola, nikech nosemiyo waduto ma Nyasaye ogwedho. Omiyo mabiro tokeno be watiyo ne kaka watiyo sani, e kaka wabiro donje chunyu, to kaka walemo sani, e kaka Nyasaye bende biro gwedho, to kendo bro miyo uye, kaka wajogo manigi lemo marie, wabe watero lemo marie, kata mar geno note. Ni thuolo mabiro tok 2027 tich wa maber gihera maungo kodwa nochopwa kanyo.